kedu ụdị ke ekwentị dị ihe nkịta like ike agwụgwọ m after mụ na chidima gacha ife anyị ga nsị ka m move on with my life mbịa m itie one guy ka m meet the guy so mụ na ya ebido na-akpa ka mụ na ya bịa na-akpa meet another person mụ na onye nke ha na-akpa n'obi m achọ m itinye all my eggs in one basket so mbịa bido date wee ha abụọ abịa dị so good to me so nice you need to unu kwesịrị ịhụ nwoke ndị a so handsome topụcha gbaa agba so ka mụ na ha bịa na-eme na-edate ha abụọ na-edate ha abụọ so ihe m bụ n'obi wu nke bụ ụzọ nke dị serious ka m ga-esowe so ka m bịa na-edate ha abụọ ofu abịa propose naya ring ka m naya ring m pụkwa gaa hụ onye nke ọzọ ahụ propose kwa na-akwa ya ring so ihe m na-emezi nchi ịga na nke onye a yipụ ring ya yipụ ring onye nke ọzọ yiri nke ya ngawa na nke onye nke ọzọ yiri ring nke otu a ka m si na-eme dịtịndịtị na na wọk everything was moving on smoothly until mbịa take in ka m bịa take in chọpụta na ndị ime so mbịa gwa ha gaa gwa onye nke ọzọ nke ọzọ nke ka jiji ego oge m gwara na ndị ime he was so excited dị so happy nọ mbịa gwakwa onye nke ọzọ ọ dịkwa happy yọwazie m biko ka oge ọ ga-abịa ka m ga meetie parents ya meet ụmụnne ya so m gwa ya ka anyị gaa next week from that date na ya nyekwu the thing so m ga meetie onye nke ọzọ ọgwụkwa m the same thing na ọ chọrọ ka m bịa meet ụmụnne ya meetie family so oge ọ gwa m the thing mbịa cheki ya ka onye nke ka like nsị ka nsoro nke dị oji nke ka jiji ego ka nsoro ya gaa meetie ụmụnne ya so dide ngwazi onye nke ọzọ na m ga-aga in 2 weeks time na-enwe na m na-aga travel nchọ ịga hụ my parents so kweta nso onye nke ọzọ gawa ka m ga meetie ụmụnne so ka anyị garuzi ebe ahụ hụ mma ya hụ nwanne ya nwaanyị they were so happy to receive me ha dịcha nnọọ happy na mụnwa first woman nwa ha nwoke na-akpọ na-abata n'ụlọ so ka anyị na-ekwuzi nwanne nwoke abata ọwụọ nọọ the other guy mụ na ya nọ na-edate like ọ dịka ala mepe ka ndaba you need to see insult ha babe though like I felt so bad because they were so heartbroken like amadị m ihe nke ma ama m otu m ga-esi bido mewe explain all these things and the worst part of it now is that I'm already pregnant amụnwa na onwe m amadị onye nke nwe nwa like amadị m ihe nke like I'm so confused right now ke ụdị ekwentị dị ihe a ke ụdị ka ihe njiri isi wee kote kịta ke ihe nke m biko ụnụ anya ege ha ndị ọsụ na ide advice.